halkan waa dudub, qabrigii dudub. Waxay yidhaahdeen awowgii dudub ahaa nayloobin bay yidhaahdeen dadka dhulkani. Ninkaana sina waa muruudkii wankiina loo keenay. Waan ku sugana. Ininka nima hayse?
Soo jeeso. Yaa fure. Way ahmad baa kuu
jira. Wana ya. Insha Allah. Wana gay wan haysta.